mailo twalinabo twale pangana nabo ifya makule na makwebo ya kubomba pano chalo ni mailo twalinabo ukulya nokuseka nabo lelo batalala tondolo bulanda teti wanja suke nako wemfwa kanshefyo waba upadula kumona bachili balesekela na monefyo wachita abatemwi kwo bwingi wasenda mitimo bwingi wale pule ndupole fibusa mufilamba awe yesu wikokola isonkumune filambane